I'm a diva. Na 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 diva is a female version of a.